ɔno ankasa yɛde wo no ɛti sɛ yɛ wo no 1 o'clock mimi da ɔwu 1 o'clock mimi saa ne teɛ ɛti he has died a historical death in Christ and the Lord today we are burying him on Saturday ɛti ne wo no ɛyɛ extraordinary death and this is the first time in this country a obi awu a yɛama no award for what he has done and it is a posthumous award probably bɛkɔ nwoma mu kora no na wiase kɔ yɛ bɛ obi award ɛte saa na sɛ yɛma awi award a this is an extraordinary actor award ɛna yɛde ama no ɛti ɛpresɛnti ɛde ama the brother. Wei ɛyɛ no ɔyɛ hyɛ a onyankopɔ ne ahyɛ yɛ nuam bɛnan Kwame Nyako a ne di baako a ɛyintaɛ yɛ sum Nyako na yɛnim sɛ sɛ award wei ɛbɛma ne kra ne akye ɛwɔ Abraham akoko mu ɛfisɛ adwuma bi ɔde wiase no ɛbɛɛ wiase no wɔmɛgye history mensɛ mediafoɔ no nyaa ɛde sa award yi wo sɛm ɛbɛhyetɛ internet so. Now, you know, yes, what we have done is an extraordinary presentation to our dear beloved brother, Bernard Sunkwame Nyako Na Enne. The baby son said, that is okay, I saw him there too. Now, me the Karen Khan Nyako. Yes, that was the name of my daughter. I was so surprised. And today we do this dedication. And it's no more, yet, yay, papa, miracle films. 1 second, can you look into it for a presentation?
Adofo Namini Mekwene, your brother, you deserve award. Jumadia, why yama senior juma, Jumadia, why yama kumu, a yadia, a swedi. Na, your brother Robson, Reverend Robson, you know, Namishao, say what to me, I present award, and the Amaya brother, Namisham, the baby, Namisho, Vibiana, or Habia, Raya, Adia, why we are at Tabia, or Habia, for whom are they here to my day? Na wo ye adwuma den a ye ade a wo wu akyi kura no ye be kai o Awurade nhyɛ wo bibia.
Ɛmu sɛ ɛbɛtumi abusua nyinaa ni ɛde aseda ɛde kabea ɛma movie actors movie industry. Onyamia almost from heaven and earth. When I cook on Asia, the family love you guys so much. Somebody only a job. I be poor in me. Na yakuja in me anko. I say I'm a cup of coffee. God bless you guys. Asia.
And see, what are the kind of people to be on? Mumramania, one. Mumrana, any one. Yes, Ramon, if I've been here, social distance, and then said, I need my papa. If I be, I'm far one thing.
Thank you.
50 Ghana.